Kuyiqiniso impela ukuthi into enhle iyoniwa into encane. Umthandeni manqele odume ngelegcwame elisha uphenduke inhlekisa laphana enkundleni zokuxhumana. Umthandeni manqele upostile lapha ekhasini lakhe kuFacebook ebonga ukuba ingxenye yomcimbi ozoba lapha eSoweto Theatre. Lo mcimbi-ke kumenyezelwe ukuthi uhlelwe uSelomakhe kaNcube, lapho kuzobe kukhulunywa khona ngezinto nje ey'hlukumezayo. Umthandeni-ke ubesebonga esebenzisa ulimi lwesiLungu, lapho-ke abantu abaningi benothise khona ukuthi ayingeke lesi siLungu lesi asishayi khona. Umthandeni akabanga nandaba ngoba akazange asho lutho futhi akaze aphendule ama-comments, uthulile nje. Abantu baphawulile-ke ngesiLungu sikaMthandeni, bakhuluma lokhuya nalokhuya, besho izinto ezahlukahlukene. Abanye bathi ukuba eqhubekile waphosta ngelimi lesiZulu njengoba ehlale enza, kunokuthi avele nje adumele isiNgisi. Azikahle ukuthi akekho muhle kahle olimini lesiNgisi. Abanye abafundile-ke ba-understand-ke, ba-understand-ele ukuthi uMthandeni bethini, futhi-ke banalokho nje ukuthi phela isiLungu akusisona esethu. Into ebonakele nje ukuthi nje uma unakele umculi lona usuwudlala ngesikhathi, uyambona ukuthi akanakile okushiwo ngabantu, uyinakele nje impilo yakhe. Yingakho evesane wathula yena uMthandeni. Ukubheda kwakhe-ke isiLungu-ke akumenzanga waluza abalandeli bakhe. Basekhona abalandeli bakhe futhi basebaningi. Bakhona-ke abanye abashilo bathe nje mfokade uyazi thina siyofa la ofa khona, ukuthi kwenzakalani siyohlezi sinawe. Sengiyayivala le video, ngicela usubscribe, ulike, ngiyabonga.